Feel steps with you.
Yari ba, kai na sutka tari, kadal.